mani sara indlali bangula bathi samba sobele mazweni.
Oh,